izwe lobanane abana lokazi uthi bawusophishembe kungcalathile vele bambhetele umbobo inxeko abahobazantatadokoyikukhosi ndinibasebhentozobaa.